Shalom, shalom, bene data bakundwa. Maranatha, Yesu araje bene data. Twame twitegurira kugaruka k'umwami wacu Yesu. Ndibarutwa na Yohasira, ndi mwene songarutse. Hanyuma tubandanye za nyigisho. Kuri uyu munsi ugira kabiri w'amasengesho yo gushima Imana. Twarabwiwe ko mu kwezi kw'indwi dukwiye gushima Imana bene data. Kenshi turagereka imitwaro Imana. Kenshi twama turiko turasaba ibi n'ibi egome mugabo ntitwibuka gushima beneda uriya gushima biraberewe gushima birabereye mwibuke Yesu yakijije abanyamibembe cumi hagaruka umwe kushima suko Yesu yari akeneye kugira ngo ashimwe n'ibindi n'ibindi mugabo umutima wo gushima birabereye ngamaze kubona hagarutse umwaza kumushimira niho yaca abaza ngo none ngo bose ntibahumanutse uko bari cumi ati cenda bari hehe nawe aramwishura ngo sindabizi hanyuma Yesu aca arabwira uwo muntu ati genda ukwizera kwawe kuragukijije iryo jambo nama ndaryibuka igihe cyose Imana imbwiye ngo shima ingene yamubwiye ngo genda ukwizera kwawe kuragukijije kandi ubundi yari yakize no mu buryo bw'umubiri rero yari yakize nabarya cyenda abandi bari bakize mugabo asubira kumubwira ubugira kabiri ngo genda ukwizera kwawe kuragukijije narabonye burya beneda hari abantu bahusha umugisha Imana ikamukorera ibintu aho gushima Imana yabikoze agaca atangura kwikubita ku mutima kukumengo yabikorewe nuko yaragororotse cyangwa yabikorewe nuko yari umuntu ahamba yasumba abandi aho gushima ngagaruka shima Imana ugasanga abantu benshi rero baratakaje buriya sinibaza ko barya abandi cyenda barashobora yegomeka umubiri warakize mugabo ubwo bugingo budashira Imana yahaye Yesu yaciyeho uyu muntu ngo genda ukwizera kwawe kuragukijije ariko ntiyaramukijije kandi umubiri yarakijije umutima wiwe kugira ngo umutima nawe ukire kuko umutima niwo ugwara ukababara cyane gusumba n'umubiri kuko uyu mubiri wowo nubwo twokira uyu munsi narababwiye ko twavutse rimwe no gupfa tuzopfa rimwe nyene mugabo impwemu yacu gukira impwemu nico kintu ca mbere gikomeye gusumba gukira uyu mubiri bene data kuko uyu mubiri nubwo uzokira kwicacaje Adamu na Eva bakadukwegera urupfu rurahari umuntu wese ategereza kuzohuruhira gupfa mugabo hari impwemu zacu zikira iyo turiko dusenga iyo turiko dushima Imana iyo turiko turondera kwezwa tukarondera kugororoka hari impwemu zacu zikira kuko namaze kubona abantu benshi hari abantu benshi tuvugana hari abantu benshi duhura hari abantu benshi ngendera hari aho ngenda maze kubona ko igitigiri nyamwinshi c'abantu n'abatura imitwaro ngo basengegwe n'abantu bakenera gusa kunezereza iyi mibiri kugira ngo Imana iborohereze ibijyanye n'iyi mibiri Imana ibarihira amadeni Imana ibahindurira abagabo Imana ibahindurira abagore Imana ibakiriza abana Imana ibahe kubyara abakobwa baronka amamariage abahungu baronka abo bubakana baronka ubuzi n'ibindi 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 bijyanye n'ibyifuzo by'uyu mubiri nyine mugabo inyuma yuko ugiriwe neza umugabo wawe agahinduka inyuma yuko ugize mariage inyuma yuko uronse ibintu bifadika by'umubiri uri ubikoresha gute ugenda gute wubaha Imana si bya bindi usanga aba banyamibembe bari bamaze kuraba Yesu Yesu akabahumanura akaca bavuga ati tuvyaranye abo nibagaruka no kumuraba nibagaruka no gushima mugabo ngo hazumwe Survuple ngo yari umunyamahanga ngo yari umusamariya ngagarutse abandi barigira bati aha ati turahejeje byakwiye ibyo twakurondera ko waduhumanuye byabaye benshi nuko tumeze gushima biratunanira kandi gushima ni kantu gato mugabo karimo umugisha udasanzwe rero nico gituma Imana yaduhahishurirwa ngo tumaze amezi atandatu turi imbere y'Imana tumaze amezi atandatu turya tunwa dusenga tuvyuka turyama umunsi ku munsi uwundi munsi ugahera hari abo twaherekeje ku mpanda aho duhamba bapfuye bitavye Imana, harimwo abakiri bato baturuta, hariho abatunzi baturusha amafaranga n'ubutunzi, abo baratambuka baragenda, mugabo wewe uracariho, wewe uracagenda. N'ukuri nagomba ndakubwire ngo shima Imana uko biri kose, kuko hari abantu bafise umwuka wo kudashima, ugasanga uko aterefonye umuntu amuterefona amubwira amagorwa, amuterefona amubwira ibibazo, nta gushima. Donko nk'uko umengo hari uwo nabwiye ndamubarira nti none mu vy'ukuri kuva aho twatanguye gusenga tumaze amezi arenga atandatu dusengera ikibazo cawe, nta kintu na kimwe Imana iriga ikora, nta kintu na kimwe, ko mu isi yose ari ndagowe, ko mu isi yose ari ndapfuye, ko mu isi yose ari tiyo, ko mu isi yose ari kuganya. Ndakubwira hari abantu bashobora kwibrokera umugisha, bakibrokera igitangaza kubera inyifato bifata. Nta kuntu umuntu uri yosenga akaba yarejejwe n'Imana, akaba afise umutima utanduye, akaba afise ijwi ritamwagiriza icaha mu mutima, agasenga amezi abiri, amezi atatu, amezi ane, amezi atanu, ukamugarukana ikibazo ca kindi nyene atagushima Imana kiwayemo. Abantu barashima, hariho n'abandi badashima. Abantu bafise ibanga ryo gutahura, turaja kubiraba ingene intumwa nubwo baba bariko barazica bazitera amabuye, turaza kuraba umuntu yababariye yitwa Stefano, bariko baramwica mweneda ntiyarira ngo avumane ngo atakambe ngo ndapfuye, ariko arababwira ngo data mbaharire kuko batazi ico bariko barakora. Haleluya! Rero uyu muntu arafise umutima wo gushima, nubwo bamwubakira etaje, nubwo bamukorera ibi na biriya, aguma abona kari bita aguma akeneye ibindi. Mugabo iyo umuntu afise umutima wo gushima, arashima kuri bike, arashima kuri vyinshi, arashima ku ngabire y'ubuzima, arashima ku ngabire yego Imana yamuhaye. Mwarumvise umushinga ntahe canke umugabo yitwa Claver nababariye Hakizimana, agwariye mu bitaro vya Ruwa Karede mu cumba c'amajanatu na gatatu. Mu vy'ukuri sindashikayo ngo ndamurabe. Mugabo iyo tuvuganye mu isi yose numva afise umutima wo gushima, kandi bene data ngo abasuma bamusanze mu nzu inkuru yabagiyeyo babimbariye, ngo baramusanze mu nzu baramuvunagura, bamuvuna umugongo, yavunitse mu arepiniyeri, nico gituma atava hasi, nico gituma yaciye anyunyuka parti yepfo. Hanyuma n'umugore wiwe ntibari kumwe, umugore wiwe ngo ari mu kindi gihugu, ngo yaciye agenda mu gihugu ca Tanzania. Mu vy'ukuri abayeho ubuzima bugowe, abayeho ubuzima asa n'uwahebwe, asa n'uwahebwe. Mugabo ariko aravuga, urumva ko afise ivyizigiro biva mu ijuru. Aravuga ati ndose iconga ndarya ntakirose nkaryama uko nkavyakira nkashima Imana. Urumva ko n'umuntu ategereza kutuma usanza mu gitanda, murumva ko ntava mu gitanda, ntava hari bene data, ntava hari. Mugabo arashima, yandonga ikifoto yiwe na visage yiwe, usanga ari visage iriko iratwenga. Nta nubwo wamenya uravye parti yo haruguru, nta nubwo wamenya ko yaba afise ico kibazo atakweretse igipande cepfo canke akwereka ibiguma, kuko jewe yanyeretse ibiguma n'amafoto y'ivyo bikomera afise vyarananiye kuraba, kubera ukuntu biteye ubwoba kandi biteye ikigongwe n'intimba. Mugabo n'umuntu ashima Imana, Imana imuhezagire. Ndamusengera ngo Imana imusanga hari, Imana imutabare, Imana imwibuke, Imana imwirure. Ibyo yaburiye mu isi Imana izibimuhe no mu gihugu cyo mu ijuru, kandi akiri no ngaha mu isi Imana irashobora gukora igitangaza, ikamuzura, ikamukiza, ikamurokora, Imana ikamutabara. Tube twiga gushima bene data. Iyo ufise ingabire y'ubuzima, iyo ugendagenda, iyo uhema, iyo uvuga ugashinga ukuguru hasi bigakunda, ibyo biradukwiriye ko dushima beneda. Hari abandi bagowe babababaye, hari abandi bamerewe nabi, hari abandi bantu barira babuze shinge na rugero mu by'ukuri ndashima imana ku bantu bariko barakora umurimo wo gufasha bagatabara abagowe batabara bamerewe nabi kuko ibyo dukora mu ijuru birandikwa bene data imana ibahezagire cyane imana ihezagire abiteguye kuja kuraba uwo mushinga nta eclavere bakamushika ko egome nimwashaka murambaza inbox ndabahe nimero ziwe za telefone muvugane mumuvugishe mugende mumurabe ababishoboye nk'abari Bujumbura muri rwa karede n'ahantu hazwi cyane umuntu wese ashobora gushikayo mumurabe mumuremeshe mumusengere kuko murumva ko arakeneye ubufasha mu by'ukuri urumva ko n'umufasha wiwe n'abana biwe batari kumwe mu by'ukuri arakeneye gutabagwa kumara imyaka 9 umuntu aba mu bitaragwariye mu bitarati byura ati byura atihindukiza mu by'ukuri n'ibintu bigowe turasenga n'Imana ngo icurubanza rubereye kugira ngo uwo muntu w'Imana atabagwe mu izina rya Yesu Imana ibahezagire reka tubandanye ubutumwa bwiza ndababwira ngo turiko turashima iminsi indwi tugeze ku munsi wa kabiri ushima Imana ku buzima ushime imana nibibi byo byaragushikiye bene data ndavye nyine ushime ijambo ry'Imana dusaba gushima muri byose kuko ibyose ngo bifataniza hamwe kutuzanira ibyiza hari na ibyo bibi byagushikiye uyu munsi uri kuravuga ko washikiwe n'ivyago nibibi imana igiye kubikuvunjira mu ibyiza hanyuma ikaguhindurira egome agahinda kawe kagahindura umunezero wa muririmbyi yaririmba Aminduri agahinda mu munezero anyuzuza mahoro n'ibyishimo Yesu eje sinza muvaho zamunamba iteka Aminduri agahinda mu munezero anyuzuza amahoro n'ibyishimo Yesu eje sinza muvaho zamunamba iteka hari naho gahinda imana yagombye kugacamwo kugira ngo ishobore kuguforoma kugira ngo ishobore kugukuramo inkonda igukuremo kurekera umenye ngo nibindi nivyaza biruta ivyo uzobirengana kuko nivya mbere wabirenganye mu izina rya Yesu rero ibyago byose bidushikira suko Imana ibitwanse suko Imana ibigomba yuko egome ibona ngo igomba kutubabaza oya hari naho ibigomba kutwigisha hari igihe Imana izana kanwafu nwafu kuko ibibona yuko umuntu umengo umurengo wa murenze umuntu akadibama ugusenga ntaba gisenga ukurondera kwezwa ntaba cezwa ugasanga umuntu kubera atakirira ningezo ku munsi aribagiye imana umubiri ugatangura kumuganza akagomba kwiganza no kurondera kwibagira gusenga yahora vyuka gusenga ntaba kivyuka yahora yisonzesha ntaba cisonzesha yahora soma ijambo ry'Imana ntaba gisoma kuko ibibazo byarenganye mugabo Imana ikaza igakora ku kantu gato kugira ngo yibutse umuntu ngo uracari mu isi subira undondere uracari mu isi subira ugororoke uracari mu isi subira usenge hanyuma rero umuntu Imana imuciza akanwa afunwa afugasanga subira kwirondera gasenga rero ntimwanke n'ivyago navyo n'umwigisha ashobora kucishwa kuri twebwe kugira ngo twigishe hanyuma dushobore gusubira ku nzira y'Imana Imana ibahezagire cyane hanyuma turi mu majambo y'Imana muri aya majambo yo guharira no gusaba imbabazi twaravuze mbere yuko guharira cyangwa gusaba imbabazi bidakuraho ubutungane kubabarira n'ubucamanza ntibihanganye namba ahubwo kubabarira byorohereza ubutungane bikagarukana n'ubwiyunge cyangwa bikagarukana gusubiza hamwe reka turabe mu kuvayo 23 murongo wa mbere kugeza gatatu muri kuvayo 23 murongo wa mbere tugeze gatatu niho hatubwira ngo ntimuze mwamamaze inkuru z'ibinyoma ntihaze hagire ubifatanya n'ikigaba kubicabona c'ibinyoma ntimuze muherere ku ruhande rwa benshi bari mu nama y'ibibi kandi gushinga intahe mu manza ntazaje iyo benshi bari bigatuma bagoreka urubanza kandi ntimuze mutsindanishirize umuntu mu bitewe n'uko ari umworo imana idufashe cyane nguko uko imana yashatse kuva mu itanguro no mu kuvayo yuko abantu bagira imanza zigororotse batagoreka imanza ni ukuvuga ko imana ariyo yashinze inzego z'ubucamanza n'ubutungane kugira ngo abantu batunganirizwe bene data nimba ubucamanza butari ko buratunganirizwa abantu nimba ubucamanza butari ko buratunganiriza abantu mu by'ukuri nagomba nababwire ngo abacamanza bari ko baranyumviriza bamenye ngo bari ko barata inshingano y'imana bari ko baradeviya kuri purayi imana kandi ijuru ribara umunsi umuhazi w'abahagaze imbere y'intebe y'imanza y'imana bazojugumira barabe ingene bagiye bacisha urubanza aho rutari hanyuma imana yo ntizobarenganya si ibyo uyu munsi bo bari ko bararenganya si ibyo uyu munsi bari ko baragingurira si ibyo uyu munsi bari ko barafata umuntu urubanza n'umwana yoca bakarunyundanyunda bakarukora uko bishakiye imana yo izoca urubanza iri juste kandi bazaba bari ko barajugumira barabe itegeko barenze barabe amategeko bize n'ibyo bakoze ibyo ari byo bene data bacamanza muri ko munyumviriza nagomba ndababwire ngo cisha urubanza mu kuri cisha urubanza aho muri cisha urubanza aho ukuri kuri kuko umunsi umwe imana izobabaza izo manza mwagoretse kuko mwumvise ingana ijambo ry'imana ritubwira ngo ntimuze mwamamaza inkuru z'ibinyoma ubwa mbere harimo abanyabinyoma abantu bamamaza inkuru z'ukubesha abantu bamamaza inkuru z'abanyabinyoma mbega murahazi igitumye ngomba kuzoja muri Kenya kugira ngo nishirire uburyo urya muntu egome w'imana yatabaje kugira ngo ndabe by'ukuri yuko ari byo nigeze guterefona n'umuntu ari muri Kenya hanyuma ari muri Kenya arambwira ngo mama asire ngo hari umuntu ngo bagomba babage mu mutwe ngo kandi n'umuntu ngo ababaye cyane ngo yagize nimba ari hemorrhage mu buryo bw'ubwonko ngo kandi ngo n'ibintu ngo bituma ngamaze 24 ngatarabagwa ngashobora gucapfa hanyuma ngo kandi ngo mu by'ukuri ngo turazi kutabariza abantu wewe ngo nagomba ndakubwire ngo wewe ngo ugende ngo udufashe ngo duterere uyu muntu dushore kugira nkumva umeregari kambwira ibintu byo ndamubwira nti none wewe urinde ndamubajije nti ngomba ndayacishe ku wundi muntu ari ngaho kugira ngo nshobore yagushikirize acarambro karankupa cyambona yuko ari umunyabinyoma kuko yaca abona ko uwo muntu aca agenda kumuraba kugira ngo arabe heyerma ko ibyo ariko arambwira ari byo hanyuma mpeze ngire gute mbone yuko wa muntu ari umunyakuri cyangwa ari umunyabinyoma nico gituma rero naciye mpitamo ijambo ry'Imana ritubwira kugira ubwenge uyu munsi hariho abantu bariko barantabaza kenshi nkishikira kuri terre nkaraba kugira ngo ndabe by'ukuri kari by'ukuri cyangwa kari binyoma kuko hari abantu tuba dukeneye guha uburyo by'ukuri n'abandi baba bakeneye yuko baprofita ari abanyabinyoma ari ababesha ari aba esikoro bariko babesha mugabo atari abanyakuri ugasanga turi ko twononera uburyo ku batabukwiye kandi abari babukwiye bahari bagowe bababaye bamerewe nabi niyo mpamvu nahisemo yuko kugira ngo nshobore gutabariza umuntu cyangwa dushobore gufasha abantu tuzokwishikira kuri tera tukirabira yuko ari abantu bakwiye gutabagwa nk'aba bana b'impfuvyi bo mu rumonge mu by'ukuri twasanze ari by'ukuri egome turi ko tubabubakira turi ko turabasubirishiriza mu inzu mu ruhu kwezi kw'indwi barimuka imana ihabwa icubahiro cyane kandi abari ko barabikora bitanga imana ibahezagire rero ndashaka ndababwire ngo ibinyoma ni bibi umuntu avuga ikinyoma akatanga inkuru zitari zo akamamaza ibinyoma ni mubi n'imana iramwanka n'imana iramuvuma imana ikamwanka umunyabinyoma n'umuntu mubi cyane vuga inkuru zo inkuru wa verify inkuru zi ntuze kuvuga ibinyoma bene data ngo ntihazagire uwifatanya n'ikigaba kuba icabona c'ibinyoma, ukuvuga ibinyoma no kuba icabona c'ibinyoma, byose birahanwa kandi byose Imana iravyanka. Ngo ntimuze muherere ku ruhande rwa benshi bari mu nama y'ibibi, kandi ushinga intahe mu manza ntazazi iyo benshi bari, bigatuma bagoreka urubanza. Kandi ntimuze mutsindanishiriza umuntu mubitewe nuko ari umworo, naho yoba ari umworo ngo ntimumutsindanishirize uko ari umworo. Afise ukuri kumuhe, mugabo adafise ukuri nawe nyene nahanwe canke niyishure, kuko Imana igomba ukuri. Ntuzohagarara ngo nari umworo nari nkenye, nico gituma na benshi ngo nari mbeze uku, nico gituma na benshi. Vugisha ukuri, ibinyoma biriko biratuma abantu bahemuka, kandi umaze guhemuka nubwo warondera gusaba imbabazi, nagomba ndakubwire ngo wa muntu wahemukira kugira ngo azasubire kukwizera bizoca kure. Nico gituma usanga abantu basesa, ugasanga basheshe umugisha wabo kubera kutavugisha ukuri. Umuntu ukamubwira iki ngo nzokora iki, nzogira iki, ntubikore ngo bishitse. Kandi ukiri kurarondera ikintu ku muntu, ukuri kurarondera ikintu ku muntu, umwiruka ko ukamubungabunga, ukamwereka mugabo wamara kugishikira nk'abantu bakunda kurya amadeni cyane cyane, ugasanga umuntu ukiri kuramurondera ko aguha ideni uramwiruka ko ukamubwiza neza, ukamubwiza ukuri, ukamubwiza wiyoroheze, mugabo gushikaho umaze gufata kubona ko yamaze kuyagushikiriza mu minwe, ntusubire no kumurondera, ukacuzinya na telefone yiwe, ukacuburoka na telefone, ukacusanga abantu no kwishura bariko bishuzwa ntibishure, ntibanavuge ntibishure. Ivyo ni ibinyoma bishobora gutuma abantu bari abantu b'icubahiro, ugasanga abantu bakuye gateka kubera ibinyoma, kubera ukuntu badashobora kugira hane kuvugisha ukuri ngo bashishe ukuraho ukuri. Nimba wabuze icyo wishura, bwira umuntu waguranye ati mwene data buranyihanganira, ntiwibaze ngo ndi umunyange sombi, ntiwibaze ngo ndi umuntu mubi, nuko byangoye nanje. Mugabo kucu uhora abandi barahora, abandi ugasanga bariko barigamba ngo barya abantu ngo nta nayo bakeneye, ngo nayo tuzobasubiza. Ugasanga abantu bariko barigamba, umuntu akagurana ishirahamwe, umuntu akagurana sosiyete, umuntu akiba, umuntu agakora ikibi, akacagenda akanyuza umunwa mwivu, akaniga costume, agafata imvuta na kambara, agafata igitenge cyiza agakenyera, agaca yishyira kuri statue ngo ndi umushinga ntahe, ngo ndi umugabo, ngo ndi umugore, ngo witeka ni junja n'ijambo, nayo shwi baramaze kugucisha mu ijisho. Niyo mpamvu je muzombona nta n'amastatue ngishyira kuri foto yanje ngo niyerekane, ngo nambaye neza, ngo nagomboye, ngo nagize. Umuntu niyagomba ifoto yanje nzoyimuha in box ayirabireyo, kuja kwiyerekana ngo nambaye ibi, ngo nagize ibi. Kandi ngo abantu baraneganegaho baneguwe, Imana idutabare. Bene data nashaka ndababarire ngo nta kindi twari dukwiye kwamamaza, ibyo bintu by'ubwibone no kwishyira hejuru. Umuntu yabyaye aragize pipilisiti uruyoya ngo ngaho kuri statue, mbega none ubwo ruyoya ni kidandazwa cyangwa ni giki? Umwe niwe yatubwiye ati ubundi bijya bintu bya Facebook n'ibi bintu byo gushyira amastatue ku mafoto n'ibiki, ati byari ibintu by'amapibilisite abantu bagomba gushyiraho ibidandazwa, ati je ndandaza iki, jewe ndandaza amashuka, jewe ndandaza impuzu, jewe ndandaza ibi. Akaba ari byo donko n'ibintu byaje kugira ngo abantu bagire amapibilisite y'ibintu bakora, y'ibintu badandaza. Ati none rero wewe, ati usigaye widandaza, usigaye ugira pibilisite y'urudandazwa, uri umuntu adandaza. Ati ko abantu bishyira ku mastatue, yabyaye umwana ashize kuri statue, none uwo mwana ni kidandazo washizeho abantu babone, kumba ugasanga uhaye n'ugwitwaza abansi kugira ngo bashobore kugira ante gukorera no kuri ayo mafoto yanyu. Imana irutabare bene data. Yaduhaye akarori uwo muntu, ati mu by'ukuri hagiye abantu muri vacance baje Dubai, amaze kuja Dubai baca barishyira ku mastatue, bari kuri ibyo biyaga, bari muri ayo mahoteli, bari muri ayo mapisine. Ati bisuma na byo muhira, ati baca baragenda barapakira ibintu, ati twabonye ko batari hafi bagiye muri vacance, ego muri holiday za Dubai. Ati bashitse basanga inzira rera, barabogeje barabivye, hanyuma ati babajije ivyo bisuma babifashe ate ati none ko bari batumenyesheje yuko bagiye muri vacances atariho bari ati twaragiye kugira ngo tubakosore ati hanyuma dusubire tubacungire inzu kuko twe twabonye yuko batacungishije inzu tugenda kubacungira inzu none rero bene dati mane dufashe egome hari abantu bashiraho amastati amafoto ku mastatu yabo kubera nk'ubu hariho nk'abantu nk'imiryango ibiri kure bataba kuko nk'ubu dufate hari nk'abantu batazi gusoma hari nk'abantu batazi kwandika egome batabonye ifoto y'umuntu baterefonye batamenye uwo ari wo wabonda batahura mugabo abandi kugira yiryohere gusa yereka abantu yuko yambaye impuzu nshasha yereka abantu yuko yaguze ibintu bishasha egome imana idufashe kugira ngo twoye kuneganegaho twaneguwe twamamaze Yesu shirako statu ya Yesu ijambo ry'Imana shirako Bibiliya na statu ya Yesu nta ufise ifoto ya Yesu ngaha mu isi nabigeze bya amafilime bakinye sivyo ni ibintu nyene vy'ibushusho bapfuye kugira burya nta Yesu bafotoye akiri ngaha ariko nabantu nyene bakinye baramwigana ariko turafise Bibiliya turafise amajambo y'Imana turafise amajambo nimba ugomba kumenyesha abantu ko wibarutse rungika amafoto ku bagenzi bawe y'uwo mwana wibarutse abagusengeye bamuhezagije isengesho aho kumushira kuri statue kugira ngo abarozi bace batangura kumubona n'abasi n'amashari bahaguruke abadakwiye kumubona ntibakamubone mugabo akwiye kumubona bamubone abagusengeye abagenzi bawe rungika amafoto yiwe inbox mugabo gushira ku mastatue werekana ivyo n'ubwibone kandi kenshi usanga bikwegera abantu ugasanga abanyeshari n'abanyezigo bariko baratuma bamenya n'amasokere n'amabanga y'ivyawe imana idufashe tugira ubwenge imana idufashe twamamaze Yesu kugira ngo aho kwamamaza abana bacu twamamaze Yesu Kristo hanyuma tuvuge inkuru yo atari inkuru z'ibinyoma ntiduhugwitwaza abansi bacu ngo badukengere batubwire inkuru zitarizo cyangwa badukengerera imana yacu imana ishimwe cyane imigani 19 umurongo wa gatanu haleluya imigani 19 umurongo wa gatanu ca dusoma n'umurongo w'icenda harabandanya havuga ngo icabona c'ibinyoma ntikizobura guhanwa kandi uvuga iby'ubuhunzi ntazokira umviriza bene data abanyabinyoma barashishikara kuburirwa ngo abantu bavuga ibinyoma ngo icabona c'ibinyoma ntikizobura guhanwa kandi uvuga iby'ubuhunzi ntazokira urazi ko icabona c'ibinyoma gishobora kuja mu rubanza igatsindisha umuntu yari gutsindwa hanyuma ugasanga kubera ivyo bafatiye ko kuvyo yakoze murabizi ko no mu rubanza babanza kurahiza bakarahiza umuntu ngo urisuye ko ivyo uri kuravuga ari vy'ukuri ugasanga baramurahije basha umuntu akarahira n'umugore afise ijunja n'ijambo nyina w'ibibondo ari umugabo se w'ibibondo mugabo akarahira azi neza ko ariko avuga ibinyoma ariko asura ibinyoma ikinyoma ni kibi kiricisha umuntu bene data umuntu akaba mu nzu y'ikinyoma akagendera mu modoka y'ikinyoma ibinyoma ni bibi biricisha umuntu biratuma bikura agateka umuntu kandi umugisha akawubura kubera ibyo bintu hari ibintu bicika mu buzima ugasanga umuntu arakurikirwa n'ibi ugasanga arifise ibivumo kanaka imikurikira ukiyumvira ngo nje ko nagisambana nje ko nakigirane mugabo ugasanga utwo tuntu nyene ikinyoma ni ikintu kibi cyane umuntu akagukorera ikintu ugasanga uri mu binyoma ugasanga uri kohagiriza abandi binyoma bene data ndagomba ndababwire ngo hari bloka ishobora kuba mu buzima kubera ibinyoma abantu bagiye bubakira ko ara longi ugasanga birabahatrafye birabashikiriye bariko baragirirwa nabi nabo kubera nabo bagiye bavuga ibinyoma imana idutabare cyane murumva kwicabona cy'ibinyoma ngo ntikizobura guhanwa ngo kandi ngo uvuga iby'ubuhunzi ntazokira umurongo w'icenda ngo icabona c'ibinyoma ntikizobura guhanwa urabisubiyemo ngo kandi uvuga iby'ubuhunzi hahoho ngo azoranduka imana idutabare cyane kugira ngo ugire ukuri ko mu mutima mwene data ubu munyakuri reka tubananye no muri Matayo 19:18 igihe Yesu yari karabwira wa musore ngo witondere ngo mbwira ibyageze ugasubizwa witondera nibihe aravuga aradondagura 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 amaze kudondagura Yesu aramubwira ati genda ukurikize ibyo ati byose naravyitondeye mugaba caramubwira ngo hari icu hajije bene data nagomba ndakubwire yewe intambara yo kugororoka bene data ari intambara kugororoka nagomba ndababwire ngo nta muntu avuga ngo ndagororotse hanyuma ndakwije ni intambara ukimenyereza ukavuga ati ninaja gusura muri uru rubanza ninaja kuvuga ibi mbega ingaruka izongarukira ko niyihe mbega nzoba nkira umushinga ntahe w'ijunda n'ijambo ndumugabo w'ukuri canke nzoba ndumugore agifise iteka n'itekane nzoba nkira umwigeme agifise iteka n'itekane canke umusore kuko ndakubwire urashobora kwikubita ku mutima ngo nabashoboye mugabe imana yoyo iba yamaze kubona yuko ari ico wapungukiwe ko kuko imana ibona indani ibona mu mutima ibwira imana idutabare cyane icabona c'ibinyoma ni kibi cyane imana niyo yashyizeho ubutungane rero iyo uri gusura ibinyoma imana nizo kwibariza nguku uko Yesu yabwiye wa musore aramubaza umurongo wa 18 Matayo 19 aramubaza ati nibihe Yesu aramwishura ati ntukice ntugasambane ntukibe ntukagiriza abandi binyoma Haleluya Imana idutabare oh bene data nagomba ndakubwire nimaze iminsi ndababwira ngo hari abantu kenshi turiko turavuma ngo naka n'umusambanyi naka n'umuhomosexuere naka n'umurezi byene tukafata ivyo vyaha tukabona yuko umengo n'ivyo vyabaye ivyaha birenze urugero ku bandi mugabo ivyo n'ivyaha kandi n'ubuyobe mugabo kandi no kubesha n'icaha ibinyoma n'icaha ivyo vyose abantu bariko barakora bagiriza abandi binyoma bagendera mu binyoma nivyo bizobakomanya muri gihenome bazohanwa omemetitre n'abahomosexuere bazohanwa co kimwe n'abarezi byene bazohanwa co kimwe n'abasambanyi bazohanwa co kimwe n'abicanyi bazohanwa co kimwe yegome mbere icabona c'ibinyoma gisumba umwicanyi kuko kirica umuntu kikamwica ahagaze imana idufashe umuntu akanyagwa itongo ryiwe akanyagwa inzu yiwe akanyagwa hari n'abandi bazi kugira amamontaje bakagenda bakiriza imbere y'abacamanza bakiriza amosozi numvise umuntu ngo yigeze kwiriza ngo imbere y'umuntu kanaka w'umutegetsi ngo aririza arakorora amosozi yo mugabo ngo ari umunyabinyoma ari umunyaminyanga umwe atagira uko agira imana idufashe cyane bene data bakundwa nagomba ndakubwire ngo ibyo dukora ushobora kwiyumvira ngo jewe nakamufye ngo namaze ngo kuhuma amaso abantu b'isi mugabo imana ntushobora kwikamufura imana ntushobora kwihuma amaso imana ntuyinyegeza irazi ukuri kose nubwo wowe uri kuravuga mu rurimi mugabo umutima ukwagiriza uti vyuvuga n'ibinyoma nagomba nakubwira ngo imana iratuzi nkatwe abavuga butuma tuvuga ubutumwa bwiza mwe bene data nagomba ndakubwire yuko ijambo ry'imana rivuga ngo muzokubitwa nyinshi kuko hari igihe usanga abantu bariko baravuga ugasanga n'aba haut parleur n'aba bon parleur bavuga ivyiza ndazi umuntu bambariye muri kino gihe igihugu c'Uburundi abantu bose bazi ko ari umuvuga butumwa hambaye aca ku ma YouTube aca ku ma Facebook aca ku bimenyesha makuru n'ibitangazamakuru eka yama ariko aravuga kandi mu vy'ukuri ngura vy'ingene yigisha yigisha neza abantu bose bavuga ati nta muntu avuga neza nk'uyo mugabo barambwiye ngo akuziritse ku catsi kinyoma ciwe umuntu y'umubandi umuesiko wa mbere abaho ati n'uyo ati nta muesiko nabibariwe n'umuntu bava hamwe ku gatumba bavutse hamwe bakuriye hamwe bene data arambwira tuyu ati igihe cose ndamubonye abantu bariko baramushemagiza bariko baragenda bamuvuga bamushira mu mastatui bakwirakwiranye utumoso tw'ubutumwa bayavuze ati numva umutima wanje undiye n'umuesikro n'umubandi ngo ushobora no kumuha amahera araye umuguranye ngo agahindukiraga aho gufungisha wewe nyene akavuga ko ari wewe ahubwo yamufitiye ari umuntu ngo ashobora kuzirika ku catsi abantu imana idutabare cyane mugabo umwumvirije ariko aravuga nta muntu w'imana nkawe abaho muri kino gihugu cy'Uburundi dufise, kandi yarashoboye abantu benshi baba bahambaye n'aboroshe kuko avuga neza, atwenga neza, avuga neza, ariko ukuri ko mu mutima imana niyo ikuzi, kandi umuntu yamumbwiye n'umuntu w'imana nizigira by'ukuri, nzi neza ko atoshobora kumugirira amamontaje ngo amubeshere. Imana idutabare kugira ngo ibyo tuvuga bisbe bisa n'ibyo dukora bene data. Imana idutabare kugira ngo ibyo tuvuga uyundi munsi tuzaba duhagaze imbere y'intebe y'Imana turiko turacigura urubanza ibikwiranye n'ibyo twakoze. Imana idutabare, reka turangirize ngaha kuri uyu munsi, tuje mu mashimwe dushima Imana ingene yatuzigamye uyu munsi. Nimba utarapfa kandi uri umunyamanyanga, nimba utaragira ibyago kandi atakuri kuri mu mutima wawe, nzi ko Imana yaguhaye ibakwe n'uwundi munsi ngo usubire wihane, usubire utunganye ubugingo, utunganye ingeso, kuko Imana n'umunyembabazi ntikihaniraho. Nagomba ndakubwire ngo pfukamahuri usaba Imana ngo Mana ngirira imbabazi, Mana ngirira ikigongwe. Ku munsi wa mbere nzobamenyesha kuri uyu mugabo Stefano, tuzoraba kuri ipo ivuga ngo kubabarira no gusaba imbabazi, kugira ngo Imana itwereke. Ndababwira ingene Imana ishaka ko dusaba imbabazi abo twahemukiye, kandi ishaka yuko tubabarira natwe abaduhemukiye. Agasanga uri ngaha warahemukiwe, ubabarira abaguhemukiye. Nawe agasanga uri kunyumviriza warahemutse, nagomba ndakubwire Imana igushoboze gusaba imbabazi. Ndakubwire ga mwene data, ntibiteye isoni gusaba imbabazi abo wahemukiye, nubwo bogutwenga, nubwo abantu bokuvuga, ariko nagomba ndakubwire ko bizoba bimaramaje nitwamara gushika imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Bene data, nitwamara gushika imbere y'imanza y'intebe y'Imana, turiko turababwira ngo tubazwe ibyo twakoze bisokoroka ngo bizosomwa bibe projete nka televiziyo. Bizoba biteye ubwoba bene data, bizoba biteye ubwoba. Umwe ngo niwe babajije ngo barabaze umupatiri bati mbe pati, ati yari umunyepolitike. Umunyapolitike ariko abwira patiri, aramubwira ati mbe pati, ko twebwe abantu tubabwira kandi tuvuga neza abanyapolitike, tufise akarimi gasosa keza. Ati hanyuma mugabo ugasanga mwebwe abakirisu banyu bagoma biyongera ekereziya kwa mungi bayuzuye no mu bunwa abanwanyi mufise ari ndiri n'indiri ari benshi. Ati nirihe banga mukoresha kugira ngo mwege mushobore kuronka abakirisu benshi, muronka abanwanyi benshi? Mugabo twebwe ugasanga turavuga neza na twege tukavuga ibintu byinshi byiza, mugaba abanwanyi ugasanga batera bagabanuka ntituronka abanwanyi benshi. Hanyuma ngo patiri ngaca mwishura ngereka twebwe igituma mwe ngo twebwe turonka abakirisu benshi ngo ni uko twebwe tubasezeranira ngo ibyo batabona ngo tubizeza ibyo bazobamwo mu buzima bamaze gupfa. Ati hanyuma bakagira ibyo byizigiro by'ibizoza. Ati mugabo ati ntibagira ibyizigi, ati hanyuma rero amaze gupfa atakacayiro turuva yihagarariye imbere y'umuremyi wiwe, twege ntituba tukirimwo, tuba twarakuyemo karenge. Ati twege tubasezeranira ibitaboneka. Ati ariko namwe igituma mubura abantu, ati nje gituma turonka abanwanyi benshi, ati ariko namwe igituma muronka abanwanyi bake? Ati mwe mubabwira ibiboneka mukabasezeranira ibyo bazoronkera ngaha, ko muzobubakira amabarabara ntimuyubake, ko muzobaha amatara ntimuyazane, ko muzogabanya ibiciro ntimugabanye ibiciro, ko muzokubaka ibitaro ntimubyubake. Ati mwe mubasezeranira ibyo babona bakaca babagirira evaluation, bakabona mu myaka itanu, mu myaka ndwi, mu myaka cumi ntabyo mwabakoreye. Ati bakaca babaheba rero, niyo mpamvu mwege mutaronka abanwanyi, kuko baca babona yuko muri aba benshi, kuko mubasezeranira ibiboneka. None mwene data, murumva yuko turiko turavuga ngo ibyaha bikorwa bizohanwa. Hari abantu baca bavuga ati ati nindabizi yuko bizohanwa, ariko ijambo ry'Imana rimbwira ngo Imana izoshira mu rubanza ikintu cyose. Imana idufashe cyane. Imana izoshyira mu rubanza ikintu cyose. Nicyo gituma Pawulo avuga ngo twebwe ntituraba kubiboneka. Kuko ibiboneka birashobora kubesha. Ibiboneka birashobora kuba ari ibinyoma. Umuntu agatwenga mugabo mu mutima wiwe yaraboze. Umuntu akaba mu nzu nziza mugabo ariyo yibye. Umuntu akagendera mu modoka nziza mugabo ariyo yakereye abantu, akaba ari amaraso y'abantu agenderamo. Abandi narababwiye mbere ingene Imana yanyeretse imiduga myinshi, ingene n'amasorokeye abantu barinze gukerera abantu bakica abantu kugira ngo baronke ibi bintu bifatika. Mugabo turafise iyi daci ugwankunzi kandi ntibitebye, kuko ibyo ari byo byose nta muntu azorenza imyaka ijana. Uko imyaka igenda itera igenda, dutera dusaza, dutera dukura, kandi twegereje iki? Twegereje kuza gucigwa urubanza bw'ibyo twakoze. Rero nagomba ndakubwira ngo tunganye ubugingo ukiri ngaha. Babarira bakugiriye nabi, wongere usabe imbabazi abo wagiriye nabi. Ukuri ko mu mutima niko gukiza, niko kubohora, kugira ngo nimba warahemutse abo wahemukiwe babarire, abo wahemukiye ubasabe imbabazi, abaguhemukiye nawe ubabarire. Imana idutabare cyane. Twebwe ntituraba kubiboneka, turaba kubitaboneka. Kandi ibyo bitaboneka niwamara kubyifatamo neza, ukumva ko ijisho ry'Imana rikuraba, ibyo uri gukora ati nzoja imbere y'umujije atazokwemera ko ndamupfumbatisha igiturire, ariwe Imana, ariwe Yesu Kristo agororotse, uvuga uti ibi biturire mpfumbatisha abandi, ati reka ndabihebe nihane ndonke icyo nkwiriye giciye mu kuri, hanyuma ibisigaye Imana izime kutazomaramara. Kuko icyiza cy'Imana ni ukwihana, ni uko iyo wihanye bya bintu byose by'ububwa n'amanyanga wakoze byose, Imana ica yibagira igafuta, n'igihe izo projeta ibyo mbi bintu bizoba birimwo, Imana izoba yatwihanganiye. Kuko ngo Imana n'umunyamabanga sikimenabanga, iradupfuka ikatunyegeza. Haracari ivyizigiro ko Imana iguharira, haracari ivyizigiro kutanga imbabazi. Ukuri ko mu mutima niko Imana ishaka, kwa kuri nyene wanyegeje we wuzi abari kuzana, kugira ngo ntusezeranire abantu ibyo udashobora gushitsa, ariko usezeranire abantu ibyo ushobora gushitsa. Imana igushoboze gutunganya ingeso, kuko hari igihe dusohora amajambo tukibaza ngo dupfuye gusohora, ngo umuntu ndamubeshe ndamurangije, mugabo ntumenye ko yasohoye imbere y'Imana ikumva kandi kubona yo yanditse izokubaza amajambo yawe wavuze. Imana idutabare cyane, idushoboze kugendana n'Imana, ingeso zacu n'imvugo zacu, inyifato yacu, ngo tuzobamenyera kuvyo bama, twame imbuto zikwiranye no kwihana. Yesu abahezagire cyane. Mwami Yesu, turi imbere yawe tugushima kuri uyu munsi wa kabiri w'amasengesho. Turashimye izina ryawe ko ari izina rihambaye. Turashimye ukwera kwawe kuri Imana wemeye kutugirira neza ngo twumve aya majambo uyu munsi, n'amajambo afatiye mu kirundi cyumvikana yo kwezwa no gusaba imbabazi no gushishikara kugendana nawe. Turagushimiye kutaturanduye mu myaka yahera, kutaturanduye mu bihe byaheze. Waduhaye ibakwa ryo kwihana no gutunganya no kuvuga ukuri no kutaba abanyabinyoma. Mu izina rya Yesu turashimye ukwezi kw'indwi uduhaye kugucagatiza, tugashika ku mpera kuri hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Turagomba ubugingo bwacu butunganwe, ibyatubujije amahoro n'ibyatubujije. Mwami Yesu, kutagushima kuko ibyaha biratsibira umuntu, ibyaha birazibira, ibinyoma birazibira, umuntu ntabe akiba umuntu w'ukuri, ugasanga ibinyoma birazibiye imigisha yacu twona rose. Ndasambuye impwemu y'ikinyoma mu bantu, impwemu yo kuvuga nabi ni binyoma no kwagiriza abandi binyoma, kubesha no kubeshegwa. Utubabarira amaraso yawe twese, kugira ngo tugendane nawe, tugushima duhimbaza izina ryawe, tuvuga ngo Kristo ni wamamare. Abagwe abantu bawe bakizwe neza, ishengero ryawe ritabagwe, ishengero ryawe rikizwe neza. Abakristo Mana, twame imbuto zikwiranye no kwihana, kugira ngo ntibasubire kuguma bavuga ngo kizwa ngo abakozi b'Imana ngo nibo bisuma bya mbere, ngo abantu bavuga amajambo y'Imana ngo nibo bisuma bya mbere. Ndasambuye imyuka ya kagaye, imyuka y'agakengerwe, Mana izina ryawe ryakengerewe, kubw'abantu bagiye bahemuka, kubw'abantu bagiye bahemukira abandi, mu izina rya Yesu, ndasabye Mana ukuri ko mu mutima mu bantu b'Imana, indangagaciro z'abakristo tuzigarukane Mana, kugira ngo abantu basubire baba abanyakuri, imyuka y'ibiturire turayivunye mu izina rya Yesu mu gihugu cacu, imyuka y'abacamanza babi, abacamanza bagabitanya barenganya abandi, mu izina rya Yesu turabasengeye, ubahe kugorora imanza, bamenye ngo imbere y'Imana bazohagarara babazwa ibyo bakoze, Mwami turagushima, uku kwezi kw'indwi ko kugiye kutubera imfura y'amezi, abaduhemukiye tubabarire, abo twahemukiye batubabarire, hanyuma abantu bose Mana bari mu binyoma, bari mu mazu y'ibinyoma, bari mu miduga y'ibinyoma, bari mu buzi bw'ibinyoma, batritse amadiplome, bafondafonze, bari mu binyoma, ndasenze ngo mu izina rya Yesu ubabarire, mu izina rya Yesu ubabarire abantu bawe, tabara abantu b'Imana, abantu bose Mana, kugira ngo dushobore kumva ko imbuto zacu twama zikwiranye n'ukwihana by'ukuri, abanyabinyoma, abantu bishe base bakica ba nyina, abantu bakica abantu, bakigira impfubyi, bakigira abapfakazi, bakigira abakene, bakigira abatindi, kugira babeshe abakozi b'Imana, mu izina rya Yesu ndasenze ngo Mana uzane ukuri ko mu mutima mu bantu, abantu bavuga ibinyoma ubahe kwihana no gukizwa neza, kugira ngo abantu babumbwe n'ibyo bafise, bareke kuvuga inkuru z'ibinyoma, Mana uzoba ukoze, uzoba ugize neza. Turasengeye abagorewe mu bitaro, turasengeye abababaye, harimo mama ubye mu papa Claveri, mu izina rya Yesu musange yari mu bitaro, umugirire imbabazi muri zijya cumba c'33 muri rwa karere, umutabare mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo turamusengeye, ngo mushike ko Mana imbabazi zawe zimubeho, mu izina rya Yesu ubushobozi bwa mwemuyera bumube ko Mwami, Mwami Yesu Kristo nyiri icyubahiro wari kumbwira rino joro, ngo tumenye icyo turi muri Yesu, ngo yaba abantu bawe bamenye icyo bari muri Yesu, ntitwosubiye kurira, ntitwosubiye kuguma twiganyira, ntitwosubiye kuguma twihebuye, kuko turi abantu badasanzwe muri wewe Yesu, watugize abami n'abaherezi, ni ku ijambo ryawe ritubwira, kandi umuntu nubwo yoba yaranyunyutse, nubwo yoba agwaye ababaye, yarakwizeye, umutima wiwe ntunyunyutse, umutima wiwe ntubabaye, nsengeye umutima wa Claveri ngo amaraso yawe awutwikire, ndasengeye n'abandi bababaye, ndasengeye n'abandi babuze shinge na rugero, ndasengeye n'abandi bariko bararira, Mwami bashike kubatabare, kugira ngo mu izina rya Yesu abanyakuri, ukuri ko mu mutima kubakize, kubabohore, kubatabara, kugira ngo baronke ababatabara, kuko wowe uzoca mu bantu, utabara abantu barira, utabara abababaye, utabara abagwaye, ababuze imbyaro, ababuze Mana, ubuzi, utanga ubuzi mu bantu bawe, imbabazi zawe zibe ku ishengero ryawe, imbabazi zawe zibe ku bana bawe, imbabazi zawe zibe mu bakozi bawe, abakozi batu kishije izina ryawe, baba esikoro biba, babanyamanyanga, baba benshi, mu izina rya Yesu, Yesu utange kwihana mu bantu, habe kwihana, habe gutunganya ingeso no gutunganya ubugingo, icyubahiro gihabwe wewe, imbabazi z'Imana zongere kuba ku bantu bawe, urakoze Mana, tugushimiye kuri Imana watuzigamye amezi 6 arenganye, tugushimiye kuri Imana watugiriye imbabazi muri amezi 6 yose, waraturinze, waraturinze urupfu, twari gupfa abandi barapfuye mu gaturacariho, watwongeye iminsi yo gutunganya ubugingo no gutunganya ingeso, tubabarire, imbabazi zawe zibe ku bantu bawe, imbabazi zawe zibe ku bashumba, zibe ku bapastori, zibe ku bakozi b'Imana, zibe ku bishop, zibe ku apotre, abantu bagiye batukisha izina ryawe benshi, ndasenze ngo bagarure mu nzira yawe, amaraso yawe atweza, amaraso yawe dutunganye, turahezagiye Mana, abantu barifise imigambi yo kwihana no gusaba imbabazi, ubaharire, ubanezereze, uce ubasubiza ku ivyizigiro, kugira ngo basubire bumve, basubire mu ruhongore rw'abana b'Imana by'ukuri, urakoze kuri Imana, iyi weekend turagomba kubona Imana, turagomba ko itubera ifura y'ama weekend, tubona Imana mu buryo budasanzwe. Abateguye gutanga amashano, abateguye kwiba babireke, abateguye gukora ibibi no gusamba n'amabarandevu bafise amahoteli yo gusambana babireke, bihane bagarukwe n'ijambo ryawe ribagarure. Imbabazi zawe zibe ku bantu bawe Kristo, icubahiro gihabwe wewe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.